sanibingelela ke babukeli bakwa-WWE TV unibingelela ngempela ke kuseuyena umuzo komthabela khona le imntu bantu benkomo kayixosha ngomozinyo uprofessionalazi ophondweni isigodi ngaphansi kwentaba umachutshana sesiphinde sabuya-ke ngempela ke siyithimba lakwa-WWE naniniyazi masuke sikhuluma ngo-WWE suke singakhulumi ngesamba sohamba sodwa kodwa suke sihamba ngempela-ke ney'nsizwa ey'mbili kuvincent kanye nokhumalo khumalo mkhize bafowethu
yeah.
Niyaphila kodwa bafowethu
hayi
kuhle kuhle madoda kuhle madoda maniphila bafowethu i-weekend niphathe kanjani kodwa bafowethu
hey. Ubamekile kona ukuthi iyabhore weekend mawanamali
awu usuke uzoyenzani imali mbulazi oh, hayi. Lungile. Oh, hayi bandane.
Hayi bandane. Hayi bandane.
Hey, okay. Caba fethu, ake siqale nje sibonga ababukeli, sibonge bonke abantu abasupporta ngaso sonke isikhathi. Kuwonke umsebenzi esihlezi simthulela wona. But ke angifuni ukuchitha isikhathi. Nani babukeli ni lapho ngasemakhaya. Siyacela ukuthi ucofe usubscribe ongakawucofi usubscribe icofe i-notification so that onke amavideo esuke sinyethulela wona ngempela azokhona ukuthi aqale kunina kuqala nani niyabona namhlanje sina i-guest yethu ngempela angifuni ukuchaza angifuni ukugeqa amagulu iyona ezosithatha isibeke isichazele ukuthi namhlanje njengoba ila kwa-WWE isiphi isizathu kwenzakalani kodwa angifuni ukuchaza ngigeqa amagulu nangu mfowethu khona mfowethu kuhamba kahle lo mfowethu
hayi kuhamba kahle khona hayi akufani
kuyaphileka 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 mfowethu cha mfowethu ungakachazi nje mfowethu awuthathe ababukeli besemakhaya ubachazele ukuthi ubani wakwabani futhi uphumaphi
oh hayi mina ngiyanibingelela nonke ya emphakathini hayi igama lami nguAndile Khuzwayo ngihlala eNtuzuma
okay
kwaji
Ya, yeah. Ukhona khona la eThekwini.
Ya ngikhona khona la eThekwini.
Mfethu awusithatha usibeke. Why namhlanje ukhethe ukuthi uzozivakashela kwa-WWE mhlambe yini le ufuna sikusize kuyona mhlambe awusithatha usibeke. Why ula namhlanje? Zavakashela wena namhlanje.
Ya, ne. Ya mina ngayibeka kanjani nje. Angiqale angiqala ekhaya yabona.
Ya.
Ekhaya ngihlala ne-stepmother.
Yini baba asikuphethe kahle?
Ah no. Sona hayi angihleli kahle mina. Angihleli kahle.
Okay.
Ngoba kunenkinga ekhona.
Okay, ake silalele mfuthu.
Ubaba ke yena akekho uyisosha yabo. So manje unokhamba iy'nyanga noma iminyaka.
Ngiyabona.
So manje ekhaya ngihlala ne-stepmother.
Ngiyabona.
Yena ubaba ubeshade umama yabo kodwa ngoba phela-ke emhlabeni ish izinto imane ukwenzeka washiya umama so ubaba wasethola intombi yabo
ya o yena umama mncane
o yena umama so yena lo muntu engihlala naye ekhaya manje ukuthi manje into engidida unongenzela izinto engingayiqondi yabo kahle kahle inkinga ngiyaqala la ngokuthi izulu laliduma yabo so manje ayingakwazi ukulala kahle yabo weza kumina ezongqongqozela
yini uyalusabi le nhlobo mhlawumbe lusaba izulu
ya ngingasho kanjalo mhlawumbe noma mhlawumbe indlela engizela ngazo ngoba phela ngayibona imibono yakho
ngiyabona
yabo
ema ulo stepmother sakho singakanani sona kwena
na sona stepmother sicishe silingane nami cause ubaba wayethanda iy'ngane ey'ncane yabo engathanda abantu abadala
Ngiyabona.
Yeah.
Fanele phela isosha manje nje ihleli i available.
Yeah. Yabo.
Okay, bitch. Silalela bitch.
Yeah. So inkinga yaqala khona ke lapha ukuthi liduma ke izulu. Yabo. Wazongqongqozela endlini. Uthi yena akakwazi ukulala kahle ngoba izulu liyaduma and futhi libaniza kabuhlungu, yabona.
Oh, lo mhlobo elisabayo.
Mhlobo elisabayo.
Yeah.
So manje nokubuye ngenzela izinto engayiqondi ngoba thama efika lapha kumina wangaqobile
ngaqobile
wayembetha ithawula kodwa phela njengomuntu phela kumele ungihloniphe nami yabo
ya njengengane yakho phela igcineni makuma mncane wakho lowo wena uma wakho lowo kushuthi wena uyingane yakhe yabo ukuthi niyalingana kanjani kodwa because uthandana no babo wakho bese lobolo babo wakho noma mhlawumbe
ah no ubaba nje obezobuya nje njengoba kuzoshaya uDisemba bezomlobola yabo
awu yazi indaba ezimnandi ke lezo
ya indaba ezimnandi kodwa manje ayisha ya sikufubile phela manje
yini kwenzakalani
yabo yena stepmother lesi sinokungitshela ukuthi njengoba sibona imina sibona ubaba wami yabo njengoba ubaba mayezokwenza
ufana nawe nobaba
baba yabo ubaba mazo thatha inqomo noma uqala kumina yabo angazisi yabo manje naye mayibona mina usuke ebona ubaba manje
mandaka
mfisa ngihambe enyatheleni zakhe
angimwaye ngophazamiso wena ubudlelwano bakho nobaba wakho mhlambe bunjani
ngikudip kakhulu ngoba siyazwana khona
niyazwana
siyazwana kakhulu
uyakusupporta ngayonke into osukuyonke into osukuyenza afana nishaya nayo yonke into
ya yonke into ayikho into engayitholi kubaba unginika yonke into yabo mayena stepmother bese ngiqale ngenza lezinye izinto ngoba bese ngikhipha yabo ngenzela izinye izinto
eyi mana cha khona idabulo leqhamu nje ngoba ngiyakubona ngathi khona into osuyeqala lapha ngalesi sikhathi izulu laliduma kwagcina kwenzakaleni ngoba phela siyathola ukuthi wangena ngani eqoka ithawula noma eqoka igown
ya wayiqoka ithawula
ya
wayifaka ithawula yabo ngoba vele
manje wagcina elale endlini yakho
wagcina elale endlini yami yabo makwagcina sekwenzeka nezinto engingamelanga zenzeke
awu noma mncane wakho
ya uma mncane eish ya uma mncane ngoba nami manje ngoba ngikhuluma nje ayigcina ngikhetshile kuyena yabo
hawu noma mncane wakho vetshe
manje angazi uzoyibeka kanjani le ndaba le ngoba nami ngifila manje sengisemathandweni naye ngifitse kushubile ngoba nobaba mayibuya uyamthatha naye ufuna ukumenza umkhosikazi wakhe
kanti unani mamncane
mina ngiyadithela ubaba ubaba uzolobola
ingane
yakhe ngala hey imesti kale
imake yena uthini stepmother sakho
uyahleka umkhizi
sithini
so ni stepmother samba ngendlela nami ngihamba ngaso ngoba
naso
sesiyangithanda naso infuthi naye mncane
ima angibalansisela ngibuza ukuthi uyakhipha yobe khipha uyasipana noma nidla imali kababa
nidla imali kababa nokuthu
imali kababa
sobatho
yabo
wena ufika ukuthi imali yababa wakho jikulu
isithelo sakhe
eyi naye inkinga mncane phela yabo nobaba akakwazanga ukukhetha kahle bekumele akhethe umuntu omdala
hey ulungile manje isiphetho kwaze kwaba wena ucabanga ukuthi kufanele senze kanjani
ah mina ngidele ngibona ngayo ukuthi nje ningisize nje ukuthi angazi ngixabulela kanjani le ndaba kodwa
bafethu kwenziwa kanjani endabeni kanje babukeli kwenziwa kanjani odabeni olukanje ngoba angifuni ukuqamba manga zike yifike khona la kajabulile kodwa ayi lulu ngathi luthanda ukuba ngaphezu kwamandla
mina ngibona kwami ubakho lo intombi leyaseyithanda akayiyeke because uma wakhe
manje inkinga ukhethile yabona yabona odabeni olukanje luyinkinga because wena ungama-advisor but into engaphakathi kuyena ezilonge isamlawula ukuthi aye lapha wena umbono lo ushona but le nto isho uma ingakafiki kuye
kodwa yabona ukuthi le nto iya ngokuyibadiphi because uma ingayitholi ubaba wakho le nto ningaxabana ngempela futhi
hhayi singaxabana
ungafa mhlawumbe
wena ngoba ngiyamsaba futhi eyi ngiyamsaba uba hayi ngiyamsaba ngempela uma ngasuke uyayithola nje le nto eyi yo aza ngazi nenzakanyana
Mkhize mfethu uyahleka mfethu wenziwa kanjani mfethu awuvezi solution
ngiyazi into neyazi yabo kodwa mina ngokwami ngokwami abase kuze kwenzeka abasase bayideka nje ubaba engazi ubaba ngoba phela ndawo nenhloso ezinhle yabo asho ukuthi hayi baba yazi sekuvele kwenzeka iphutha kanje 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 kanje
hayibo awukho wena ungayivuma lonto
wena wenze njani
hayibo buka la emfoka mthabeni
yeah
angathi intombi ishela ngobuyithanda
yeah
yeah
awucabanga ngeke wena unengani uyayishela intombi yakho ufuna ukuyenza umfazi uyayithatha uzoyibeke endlini yakho yabo uyinikeza yonke into edingayo ungaleyo uyasebenza usebenzela ukuthi ubuye uzolobola yona kuqiqi isizolotshola ingane yakho futhi kanjani
ingane phela kusuka kuthi
uyadelela yodwa
ingane phela kuthi uyadelela le nto lena uyazi ukuyenzeka lapha kusibaya kubani ubani 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 uzungu ubalo ayithandana indodana yakhe ayithandana noma mncane wayo namkhohlwa bathi ubalo umjida lo lapha kusibaya ekuthanda ngegeneration ababengazwani nalowo wokuthi ubani uSibusiso noNdlovu ubani uzungu uma ngaphusisi something like that nakhona kwakuyisitori esikanje. But nabafowethu yazi ukuthi mina ngibona ukuthi asenze njani. Okwamanje asiphosa udaba kwabukeli. Kodwa ngicabanga ukuthi esimene esikanje ufanele ngabe umfowethu uyasithuma mhlambe noma sihambe siyokhuluma nobaba wakhe. Silethe udaba njengoba lunjalo. Noma sifike ubaba wakhe khona.
Ekhona.
Sizoletha udaba lo njengoba lunjalo ukuthi ubhekene nesimo esikanje.
Hayi ngene. Nizosibulalisa yazi.
Hayi sozababukithi bathini mina kade nami ngihambisana nawo mfowethu Mthabela.
Cha ngempela bafethu.
Cha Mthabela akayeke.
Ngicabanga ukuthi ufika kwethu namakamera noma bethu babo bezocabanga ukumbulala noma abulala unkosikazi bathi kuzoba nzima. Since sazi ukuthi udaba lakhe ligcwele inkundleni zokuxhumana.
Inkinga futhi usengcupheni umdida lo because ubudlelwane bakhe nobabakhe usangaphela forever usangangaphinda azwane nobaba wakhe ngenxa yomuntu wesifazane wangaphandle
kade futhi basangazwana-ke futhi phela nobaba uya-understanda kuyaluma lapha hayi uhambe iminyaka wena
kulumaphi
entombini yami nguyiyona intombi elunywelayo angithi msukele
no bafethu ngiyacela hayi kabi sihlaleni sesithatha umbono wababukeli ukuthi mhlambe ababukeli bona bathini sihambe siye kubaba kabhuti siyokhuluma naye simazise ngalolu daba noma sithule mhlambe ababukeli bazo-advise umfowethu ukuthi umfowethu ikuphi okufanele ukuthi akwenze because lolu daba ngithola ukuthi liyasinda ndawo zombili yabo lukho aliphenhlanga ukuthi zombili akukho la kungcono khona noma sithi ngala ku-right ngala kukho right yonke indawo but ke asingachithi isikhathi asilisonge udaba asiliphostele kubabukeli ukuthi nina ababukeli ningalapho ngasemakhaya ngicabanga ukuthi lolu daba olufana nalolu ufanele ukuthi senze njani siye siyobikela ubaba kamfowethu ukuthi kwenzakala into kanje because ngiyacabanga ukuthi uma singafika namakhamera kungaba nzima ngisho ukuthi ubecanga umbulala noma ubecanga ukubulala unkosikazi because uyazi udaba lakhe njengoba sekugcwele ku-social media. So asazi noma-ke mhlambe khona umbukeli oyedwa ozopha i-advice umfowethu engcono mhlambe engamqhamuka nesixazulula noma ne-solution. Yinini ababukeli? Amakomenti enu asidibane comment section then amakomenti enu siwabese wafunda nawe mfowethu siyacela ukuthi le video njengoba poster ufunde comment section then sobese siyakwazisa ukuthi ababukeli bona thini kulolu daba lakho because bona ukuthi udaba lakho luthanda ukuba nesisindo too much.
Yeah, aqinisele khona.
Kulungile bafowethu ake sithi uphathwani lo shuthi uzophinda uqhamuka uphathwo. Asiphinde sidibane kwi-episode elandelayo baba sisazophelezela yena umfowethu esazobika udaba kubaba wakhe. Siyabonga.